Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Sequbuke omkhulu umsindo phakathi koMaskand bonkosi bobo mfana wepiki mhlongo kanye nolindo kuhle esithembiso waziwa ngelika navigator cwenze emva kuba unavigator edelele ubobo nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lanibola khona le video mangoqala sijoyine kule likhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube esisuse ukushisa ividiyo efaka unavigator enkundleni zokuxhumana la ibetha lapha khona oMaskand abahlukahlukene kule list beyibala nobobo igama lakhe liyangena kanti ke ubobo ubesecasuka edino egana unabo unavigate ubeseyikhipha ivideo kodwa ubobo ubesevele esecasukile ubesethatha ke ufacebook wakhe waphendula wathi othi ngifundise isifundo ke navigate mfana wami ngimdala kabi kunawe futhi ke kade ngafika musu ukuthi mawudlala bese udlalela kimi ngizovele ngikushaye ngempama enamandla phakathi futhi ke egcina ngokuthi mawenza izinto zokweyisa bese ufaka negama lami phakathi Ubobo ke utshele iphephandaba edelisana ukuthi ke umngani wakhe umtshele ngale video uthi ngibe sengiya ku Facebook ngafike ngayibona le video la unavigate bengidelela khona exoxa nephephandaba edelisana ubobo uthe I video le ngitshele umngani wami ngayo ngabe sengiya ku Facebook ngayibona unavigate la ebengidelela khona uthe ngimdala kakhulu emiculweni ngineminyaka engaphezulu kwa 20 ngicula uMaskand angifunike bese kuqhamuka nje umfana ezongeyisa ethi angikwazi ukucula ngiyazi unavigate uma enenkinga nami ubezo ngifonela kodake ngoba ikhetha ukuthi lento akhulume ngayo ku Facebook wonke umuntu ayibona uthe nami ngizophendula khona ku Facebook unavigate enkulumeni ayishilo naye kule video bayifakile uthe abanye babaculi abakwazi nokucula kubalwa ke ngisho ubobo ngisho emcimbini ke ngaso sonke isikhathi bafuna njalo kuhlezi ngoqala kuqala athina lento ke nathi asiyithandi ngoba sonke siyalingana kuchaza unavigate ubese eqhubha ethi evideo engiyifakile bengibala bonke oMaskand abadala kodake ubobo uma ebona ngathi lezi cathulo zilingana yena kulungileke azigqoka uthe ngebe sengiyikhipha ke video ngoba ngibonile ukuthi oMaskand abaningi iyabacasula le video kodwa ke ange ngize ngixolise kubona kumele belimele iqiniso ngoba linjalo bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evideo elandelayo.